sezunjalo Yabonga ntombi yabonga Sesidlule kokuningi nawe Ngibonga ukuthi awushintshi Noma kutheni wena uhlezi unjalo Ngiyabonga ntombi yabonga
Sikulendela
Baby, get it.